Naishukuru kampuni ya Trust kwa kuniagizia gari nzuri, nimeipenda na nashukuru sana kwa uaminifu. Asanteni.
Drive with pride. Trust Company.